I'm going to say.
What do you say?
Setti ngalok sun muntaka ba si Khalif Sun Touba ci ndam ak mbacke
nayam fop ñu min ñam fi nayam bam nak waaw
Thank you.